guhabwa amafaranga igihe gitoya no kuba igihe kirekire wotorike
kino tuma mbaho ubuzima buto bwiza no kuvuga nogira amahera nashaka nkafakara
ugati fakare uburundi bifite amakomini angahe
mingo ni 20 n'inch Non, non, tu ne vois pas. Dis-moi qui n'a pas déjà couché le mal.
Alangaha. Ah, Anina, ta brodoko.
Isaac TV.
Hello, hello, akunzi wa Isaac TV muraho meze neza kire ni kiganiro kimwe kikindi mubonye mfise gucya mucamo bimenya kuri micro yere mucha sante la talita bien kamela tuma dux naki hamuno mse dufise mutumire ushaka kubibwira
yes na ndibaza ngaha turi kumwe na mfarme jeni twa mfarme amza dushobora kuba hari habanzi hari no batanzi kuko nta wamenyekana kuri bose
abakuzi muri bakundukize kandi bizwa gute muri bakundukize
nitwa papa Sheira yes
papa Sheira hari ni kimwe kukinda aho tubazanye ibibazo uri ready
yes ndi ready mugabo uvuze bakundukize bibagera kuvuga sinamenye kandi nayo nyine ihari iri hiti
oya ni nyinshi hari n'izindi petete baba batamenye gusa iyo nyine iyo baba bazi cyane
yes je ndi ready mbaza nta kibazo ntubaze gusa ibinanira gusa bitagira
oya
ni nk'umusumari wa Yesu
oya urambaza nawe ibyo ushaka Nama, nta kibazo wagize ukimbona cyangwa kuri jewe cyangwa kuri Isaac TV
oya kibazo nagize na unye kusa wanesheje nyine akantu wambaye vrema byange ndekeye nabi mugabo nibisanzwe nakawutse nyine
gusa nawe nyine wambaye ikabutura nakawutse nyine nibisanzwe twihanganira ni kimwe kukindi da
ntacyo basi reka tubireke mugabo ariko ikabutura zizinje gusumba ipatara
ndi kibazo nagize nke ikibazo nagize ava iko dutangura nibi iyi hesene wakinye ugitangura hamwe nyene wumvise isoni isene nyene uvuga ugitangura utarakina amasene yose ariko watanguriye ko peut-être ubu uyishobora ariko yakugoye cyane
nkitangura gukina amafilime cyangwa nkitangura gukina amakundukizi
ya amafilime
isene ya mbere dia nte isoni yari yo gutongoza kubera gutongoza sido yanje niyo sene ya mbere yanteye isoni mugabo n'umunsi ndayigerageza ndayishobora rimwe rimwe
ok hama turashobora gutangura ushobora gutangura kumbaza
ya ikibazo je ni ukubaza
cya mbere
ni ukubaza ko nzi wowe udakunda kwambara deshire cyane kubera ko n'umunsi ugiranye ikiganiro nanjye ugaca wambara deshire iboneka nk'uko yerekana ataye nakwise nk'uko
si kubera yuko sinabyambaye kubera yuko twaje gukorana ikiganiro na wewe oya nayambaye kubera ko byateguwe kandi utari bwambone wewe ndayambaye ntisuka ko nabona ndayambaye donc sinarabye ngo nuko ngiye gukora ikiganiro ngo niko ya programme oya aha nuko nyine byagenze
ok sawa
nanti kwa tutambere guhabwa amafaranga igihe gitoya no kuba igihe kirekire wotorike kubera iki
guhabwa amahera igihe gitoya no kubaho ikirekire igihe kirekire no kuvuga kugira ubuzima bwiza ugafakare no kugira ubuzima bubukabaho ubuzima burebure kino tuma mbaho ubuzima buto bwiza no kuvuga nogira amahera nashaka nkafakare
ugati fakare kubera
ya kubera rega kubaho uhangayitse biruta no gupfa ukagenda kuri jewe mugabo ni kuvuga jya ko mbaho imyaka ijana nkabaho mfise souffrance no tuma mbaho imyaka 10 nkabaho nezerewe
ok ni wewe uramukiwe
ama ikibazo kigira ko biranje nagomba ndakubaze nuwe musani umaze gukorana ikiganiro nawo ukumva aratandukanye mu byo umubaza cyanke mu byo umaze kugiranira mu kiganiro ukumva aratandukanye n'abandi
sinzi kurara ibiganiro bye nkunda gukora
ndabikurikirana sana
sina kenshi mvugisha nahora mvugisha abasanyi apa yiki ngiye gutangura mbwe umuntu je vraiment yangoye
ntubishi
urumva yangoye mu bisanzwe yara yambadije ibibazo gushika yaho nibura nanjye mama melody vraiment Mama Melody arambagije.
Uvuga niwe mustar umaze gukora no kumva ibazo vyiwe birakumenya umutwe.
Yo, amenatse kwiruka kamera kwese.
Wewe ubaza ko ari kubera iki byashitse kumva umwe ngo wonire kugata kamera.
Bo kwerako njye badije ibibazo biri privé cyane.
Ah, eh, no wanga abantu binjira privé yo.
Oya barabyinjira kuko rega sinahana na kimena giye nta mwishuye. Byose nabi mwishuye.
Okay.
Kama rero kaza kugira kabiri. Oya rega ku draga umukobwa yageze ku draga ukanka. Hari kubera iki nyimba hari. Akakwambia kama nakupenda kabisa bikanka.
Cha wewe uzikuda kunda wanavuga privé ziwao mbo na urumva
ko. Oya si privé ni bisanzwe ni bituwa ko twese.
No umukobwa ku draga. Ariko
nuko
oya si nanjye nanjye naho nokubwira. Gusa sukuyemera. Nuko gusa kenshi umuntu avuza ukuri abantu bacha bavuga ngo reka riyemera. Sumwe sinabatano dufatire nko kuri bakundukize. Uratwebwe dufingorane. Uko sikse iduga niko nabantu sana kuko umufanzi wa mbere w'umuhunga bari umukobwa
ya
n'umufanzi wa mbere w'umukobwa bari umuhunga uko sikse iduga niko nabafanzi bagenda
bagenda niko tumesaje tugwire
asukufije mugo kundraga none umunsi barahari bashya nko kuri 10
bo ibintu rero nk'ikintu gituma wanka ukavuga ati ah ni gigi
ikintu je gituma bandraga nkanka icambere mba monako subwa ngo nurukundo wabakunda jewe ahubwo bankunda bivanye n'ivyo bambona nkora ama nanje gituma ndabanka rero nuko ntakoze filme kugira kuri vision yo kurondera abademo nakoze filme kugira ngere kure impe n'ubuzima bwiza sinayikoze kugira ngere vision yo kurondera abademo ngo njyane n'urya n'urya n'uri no iyo mpamvu ndaba
usabira shaka gushika kagukunda bya vrai nyene akagukunda
no kurivana na maxio yiwe ivyo mfata ko ari nk'ubushabiki mugabe giye wagize maxio yerekana ko nkunda nzo kuyumvira zo kuyumvira zo kuyumvira
Niura okay but
okay. Ikibazo nagomba ndakubaza kigira gatatu. Umunsi wa mbere wewe. Wiyumvira gusaba kazi muri Isative. Umuntu wa mbere wiyumvire kuzocyako wa mbere ninde.
Umuntu wa mbere.
Umunsi uvuga ati je ndakeneye gukora muri Isative. Icyo cyumviro kikaza. Wiyumvire kuzoca kuri nde wa mbere kugira ushike muri Isative.
Naciye ku bantu benshi kubera ko yagize appel d'offre live kuri YouTube sinzi ko baba warayibonye
yes
ikintu naciye ku bantu benshi ntombaza ngo natanguriye kuri yinde kubera ko nasaba contact
n'umugabo hari ujya umuntu uvuga ati dufate
mu gihe nagiye direct
wagiye direct ushikira kuri yinde
nasabye numero sini
yuka numero zande ngo ngire niwe nkeneye kumenya umuntu wa mbere contact yiho gira uvugane nawe muri Isative bas
Nini Isaac nyen
Isaac direct yo agiye direct kwa boss
na hize numero
kandi hariho ba juksi ba star boy
kandi lega niwe yari yagize appel d'offre
niwe wa mbere mwavuganye muri Isaac saura koze
kindi kibazo nanje ikibazo kigira gatatu mu barundi n'abanyarwanda nabahe bantu ubona mu bintu bya filme bakina pana ko filme iteye imbere oya bazi gukina Jean Bactinga neza kubera iki none
mu barundi n'abanyarwanda ku ruhande rw'iwanje uvuze mu barundi n'abanyarwanda sinzi ko buvuze majorite benshi cyangwa buvuze umaze kubona
mu bikorwa bimaze gusohoka z'abarundi n'abanyarwanda n'izo abanyarwanda canke se kubera ko abarundi bo n'abandi batara ibikorwa byo bitaragera ku rurabazi urashaka kuvuga ati abakinyi b'abarundi bameze uko urabye rero ugereranyije ubona
oya musanzwe mu bintu by'entertainment ariho difference ya 6 na talent
apana 6 ndiko mvuga
talent exactly rero tuvuze talent nuvuga ko abarundi bafite talent gusumba abanyarwanda ubwo tuvuze mu iterambere ariyo 6 abanyarwanda barateye imbere kudusumbya no kuvuga impamvu mvuze uko nje ndamaze guhura n'abakinyi b'abarundi umwe je ngire ndamuraba ndamukoresheje wanashaka na repetition ntabona tuno mutipe vraiment afite itari dasanzwe mugwa ushobora gusanga afite itari ariko nta n'umuntu amuzi no mukinama abanyarwanda ubiravye si ukuvuga ngo bakina neza cyane ahubwo gusa bo bafite ama strategy bakoresha ibikorwa byabo ngira bikagira kure bigashika aho twe tutarashika ariko tala jemo na barundi bashoboye gusumba abanyarwanda
ni yamki
okay je nanje kibazo kiwanje kigira kane sinzi ariko ndakuravi hari kibazo niko ndiyumvira eske kane ntutubeshe Mutuwesha kuko singene kubesha kasingene kono bakunzi wa
ndakubesha ahubwo ntumambuga ati kirango yo kwishura canke
oye urakishura urakishura nariko ndiyumvira
eh
ufite imyaka ingahe kwanza
cewe 18 ans
okay urayirengeje gato ya nturu mu minere wowe uracyari suge kuri no myaka ufite
icyo kibazo warakimbajije sinashoye kandi kubikishura
Ono musari ko muri active urakishura kuko je ndumwe invite je ndumumenyesha makuru
sindakishura
bakunze we active urumva aragarari je gese ndumumenyesha makuru abinyo barase kukishura wase kukishura wamenyesha makuru je ndumwe invite wawe nshobora ku invite umuntu
gureke
kumwakira
umubwira nje je cyo cyo gituma ndakwakira urumva cyo cyo gituma ndakwakira
turi mu bibazo
Ngungu kuriye rimwe nta bakumaze.
Ah, bamaze kukujya rimwe.
Oya ndika ndagusigurira. Ukuntu wari kurabivuga. Kandi no kubandi vyaje ego.
Bivuge ntuvyumve. Je sindiko
navyo. Njye naguhaye inyishu yose ushaka. Kuko ko hari abiteze eh. Wo yarahetse. Iwacu ni turoka.
Ano wewe kuri kuri kura kwepa. Umviriza.
Abandi nabo titeze ndi vierge.
Uri vierge. Urakoze. Ngani ushikiri
Kikia tutanze chakane ambulance yatwaye abantu bakuye mu Burundi igenda mu ibatwaye mu Rwanda
Ambulance
Ego abagwaye bashitse ku mupaka w'u Rwanda ambulance igira accident ku Kanyaru bashitse nyene hajya ku mupaka abarokotse babashingura he
Ambulance kwa abantu mu Burundi ibagejeje ku mupaka ishigira accident.
Ya.
Itaraje buka mu Rwanda iri ku mupaka.
Eh.
Abarokotse bo bashingura he?
Eh.
Eh. Aho rwacha bikibazo kubera je sindashika ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Eh. Oya.
Base cyangwa igihugu bo bashingura?
Eh, igihugu.
Iyo ambulance yari y'u Rwanda cyangwa yari y'u Burundi?
Yari y'u Burundi.
Oya ndibaza ko bo bashingura mu Burundi kuko bo bakira abarundi. Ambulance y'u Burundi ntibarajya ku mupaka ubushingura mu Burundi.
Okay, niramukiwe rero.
Okay. Ikibazo cya mbere na kuba DJ wakinyishuye kicyakane mugabo nakundi nyine.
Ndakwishura neza, urumva ndakwishura neza
batwiye urumva wa kamizu.
Ndaza kukwishura neza.
Okay, ikindi kibazo gikurikira. Uno munsi uri muri active.
Yeah.
Urakora akazi urakorana n'abantu muri active. Kubgawe kuri numwanya ubona ari yihe kampuni ikora ibintu vya journalisme yo kurondera ubunyenye ugacupa muri active udasezeye
nasezeye
kuvuga ati nuvuga nakujya kuntu ushobora kuvuga ati je nkora dufate muri interbank ndonsa kazi muri banki internationale no kuvuga nimba ari document no mafisa ushandaye deposit aho nyene nkacyangende nawe ahantu ubona no munsi bakwangaje wewe wo cyumva muri active utiri uradidinganya imitima ubona ari he
bon nta na kugenda ntasezeye nta hantu namwe nugenda ntasezeye
wo cuhe bakazi basi je gusezera
tubiri kugaheba eh none iraga ntituzogu ntituzogu from here is active
nareka kora ariko ndabona kureka kumutinya jokes ishura neza ahantu bakwangaje wo cugaheba
tushaka kuhaguma nivyo ahantu yanyangajite nta hantu namwe nugenda ntasezeye vraiment kime gusa Umuntu wese abafise intego ndafise intego yo gukora muri communication muri ONG kanaka mugabo sikuvuga ko ntogenda ntasete kandi suru kubera ko bisaba
no kuvuga wari wamaze kwishura wavuza ati je muri wowe
nje reka nivyo kunda ubu mwaka canke mu mwaka uza canke mu mwaka kuko hariho ama experience ntarashika
no nivyo kunda kuko iki bitokunda eske utarakora muri sativi niba bana gukora muri sativi ariko
ni journalisme si cyo kimena aho ndakubwiye ni ONG encore plus muri communication donc ça vous valide wabyize neza ubu rero
uri kunkorisha iganiro utize kuma
oya narije mu gasinda binonosora gusika yaho na canja
no kuvuga uvuze uti muri wowe nje muri telecommunication wamamagaye vraiment isaha tuno cyenda mubwira ati bye bye
nuko nyene urumva se ejo kandi si mu mwaka
no byoshikane ejo rega ko yari imite reka gutinya isaha kaza kumva ko kino kiganiro ntacaza kukugira ni bisanzwe
bitangaza birasaba diplome birasaba CV si bitangaza
wakwefye nacyo reka tubire
nakwefye barabibona baraza kuvuga ko twakweba kuvuga ko twakweza cyangwa batatakwe Hama, ikintu cyangatanu uburundi bufite amakomine angahe nitera yuko urumurundi
uburundi bufite amakomine mungu komeruka kwishure kera mingo ni 27 No, no, you know,
Oya ni cyagatatu
yego ni cyagatatu we kibaza impamvu turi kuramenye naho ngeze jewe n'ukuri kuranyishura nabi
oya
eh niyo mpamvu ikibazo cyagatatu nariko ndiyumvira kuko turazi umuntu wa mbere w'umumbeya umunyarusaku wa mbere n'umukobwa
ego
icyo ndazi na urakemye
n'abakobwa gusa si bose
igihe sinavuze sinagushize munavuze gusa ko ari abakobwa Igihe wowe ushika muri Isaac TV ugasinya kontra na Isaac TV harya muri Isaac TV hari abakameraman hari aba producteur hari yo boss wawe mukora muri benshi mu bahungu bakora muri Isaac TV nuwe muhungu wewe wagize kurusaku ukabona tu umutipe umunsi yo ndraga Jesse no kwikurayo
nano Sauf que hari habo nshima bon apana hari habo
nshima nyero nico navuze
apana hari habo nshima
eh kandi wabivuze ko
hari nshima bose ndabadmire kwa ko nyimbari Juma Jux afise ibyiwiwe uko ameze kwiwiwe
eh nyimbari Star Boy
afise kwiwiwe nyene
nyimbari Sat boss wawe
ya nawe narafise kwiwiwe gusa uyu wunyi ni wa mushiramo kukurabizi
nuko tumushikire wowe cumenge
oya ne deja
Nosanga naguye iyo
nanumwe by'urukundo bon washaka kwere urukundo sikintu nguvuga ngo urashaka kuguma umuntu akakudrag atavyo wari wiyumvira ariko au fur et à mesure bikaza
uya mugo kandi hariho n'umuntu ubonye uvuga ati umutipe ari bien
ibyegereka washaka
uko umuntu wese yagutongoza mwibarabara wo cuvuga ngo ni bon
uya si bon
ubanza ukaraba none
eh si bon
ati ni muremure ni mugufi akoriki
nabyo rabije urukundo rega si nuze ni ndani
Isaac TV, oh.